I'm going to go to the hospital. Give me your number. I want to give me your number.
Abalunji abanyumirwa embozi ennunji ziba zikuteredwayo Ugandan lifestyle abana bakutera embozi enyuma no subscribing no tebowa yoneyo joboli kubanga nange embeerako kubeerako bingi bingi mwana mlenzi Emma Waswa mwana mlenzi Edgar Wycliffe Asali mwana Edira Chima so mipano jaffe mwana abali mu diaspora chobokola Bera konyo ku Uganda lifestyle. Kubera wa mabalu wa gemba kusomede. Bakutera ko mziki ogwa kabi. Olugambo lwe Uganda. Bubero kwo. Ha, ono ya yombye nani. Ono ya lwanyi nani. Ono ya fungidwa. Ono vamuchaye. Byonna obisanga koko. So my yeah, just subscribe. Obereko ku Uganda lifestyle. Nze Rebecca Jingle.